kitio na manyingesha wendo wada oiguano wage koyo na mombi mwene nyaga twakuhoya tuhoyaga tukaumira tuiguothe kuma ngomu nginya kare matue hende iyo kiaha nigigathira jamba cia ita na ciaria itu jamba cia ita ikiruia wiami twatigirwo nigikuyu na mombi